Sanibonani ndiyanomkela kwezase-TV ngesiXhosa. UDifa umxolele umkakhe uMamzobe ngazo zonke izenzo zakhe emveni kokuba ebuye ehlanjiwe. Uye wambiza wachopha ixa kwakhe wamchazela. Watsho ezibala ethi undilimazile zininzi izinto ozenze kum. Kodwa ke ndiyakuxolela. Uzodwa ke lonke elo xesha ebekrobile wabe uMamzobe naye ngangasamuthi encumelo kwethe phakathwayo, phakathwayo. So ke uphakathwayo ke umxolele ke umkakhe. Nango ke uphakathwayo ezifundele incwadi yakhe ephunga iti. Nako ezichithela ke ngeti leyo. Wakhwaza uMamzobe ke. Bavele bafika ngaxeshanye ke uMamzobe. So uvele wangazi noma makathethe nomphi kuba boyithuka lo ngoMamzobe. Uvele wakhwaza uGabisile weza ke uGabi nento yokusula nemopho. Nango uMamzobe ithatha. Ilapha emosula ngokwakhe ke uthi oh kodwa phakathwayo oh phakathwayo ngapha uGabi girl uza nemophu uchova uzodwa umshovela le kude nophakathwayo phakathwayo avela wangazi noma makathini uthe ejonge uzobisti abe ejonge uGabi girl aphe na ujonge uzodwa umakekile akazi noma makathini ile nto yakhe ayiqalileyo kulo siphamandla uMabuso uxolele usiphamandla ke uba uyile ke nosiphamandla wabencoma ke into ba eyile kuzodwa wathi ke uMabuso kodwa uzodwa akangumntu othembakeleyo ngoba uzenza i-victim kuyo yonke le nto kodwa nguye owalalana nendoda etshatileyo wade wakhulelwa so akasibhaye esi story sikazodwa yena wabe sesithi ke usiphamandla kungcono aphinde ambize baphinde bahlangane wenze bazombuzisisa ngayo yonke le nto ade aphume ke egosheni. Uphinde wambiza nyani ke mbuza again uzodwa ebe happy yena ecinga into ba bazobhonda noMabuso wamjikela uMabuso esithi udinga impendulo zoba why walala noDifa uzodwa umengelithi uthenjiwe nguye owadestroya umtshato wakhe not yena yathi ke uMabuso akazi uunderstand usemncinci uthenjiwe wamthathela yonke ihappiness yakhe soze ayeke ukumthanda yena uDifa noba kuthini na uMabuso bevele wemane matha ke because uzodwa kade ayithethe iyoba uMamzobe wamthathela indoda okanye kwethini kwakwenzeke kanjani ize abe ulala noDifa uMabuso ufike kuwabo kwafika abantu bokwabo ezincokolela wafika seyinto ephelwa ngamandla kunzima noma anyuke izsteps. Siphamandla ke wagijima wayomthatha ke wamfunqula wanyuka naye wombeka bengazi ke uba kwenzeke ntoni. Sibusiso yena uxolelwe unina ngoba uze esephethe into ezimnandi emphathele nento zenxiba xa kudala wazirhalela and nokuzithenga la mali ke wayebayo kwapha kuwabo qha abaza abazali. So urayithi ngakunina uye wathenga notywala kobuninzi. Waya kwaMamzobe ngelithi uya kumkhululi bazwasela nempintshi yakhe. Xa efika ungema egeyithi nomxelela into yoba no awungeni kuthiwe kungangeni mntu apha uzukwazi na ungena. Kwade kwathi gqike nobuntu naye wamxeba ha uzukwazi ukungena. Uthe esithi masihambe sozisela kunobuntu okuyela wathi unobuntu naye nam hayi sisamile kuleyo iphathi khawuke ube uyodila nawe ngokwakho. So uSibusiso umemile phaa esithi hayi bo nawe ecinga into yoba unobuntu uzawuthatheka sele khange. Uzodwa yena ufuna ukwazi uba ngubani kanye kanye uMamzobe kule ndlu phakathi kwabo bobayi-2 asazi ukuba uthetha ukuthini uDifa yena into ecela nje amaxolo ngoba uyaqangiswa oko nguzodwa uDifa ke nomlungisi babe nayo nabincoko buyokuqala nqa and ke bekurayithi yonke into umlungisi ezithethe ezisola ngezenzo zakhethi naye akanguye umntu omsulwa futhi uyaxolisa ngezenzo zakhe noDifa ke uthe ke akekho kulonto yena ngumlungisi besithi uyamazi uba kutheni engamthandi so barayithi bobayi-2 uzodwa yena uthe sabhize ezenzela ite kitchen wathi gqi uGabisile wabemxela ngoba awumbi ungunondindwa wento ethi yena umntu amaziyo phaa kulaa mzi ngonjengoMamzobe ngulo otshatweyo ngumama wakhe lo awuyo kwanto wena apha ulikhwapha likaDifa impilo yakho yonke uthe ke aze abe uzomyeka wathi uzulala uvuleke ilihlo ngoba nje ubomi bakho abuphephanga uba bekuthiwa mna uyisista yam ngeke udala ndakubulala wena bulala nje uthixo wamvela ase uba umama elungile uzodwa uvele wema ke ngazi noma makathini ngoba ude wabizwa ngoJezebel nguGabisile Uya waxelela uphakwathwayo ke ukuba ucela amkhuphe kula nto yalandla ngoba yena akekho safe nomntana wakhe. So uthi umamzobe sethi ufake nabantwana kuyo yonke le nto leni. Kanti umamzobe akangenzini, abantwana bayazithethela ngokwabo. Asazi ke uba iyaphi into kaDifa nomamzobe bakhe abayi-2. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.